Babe.
Yes.
Nina kuuza ekibuzo kyange. Oli Muganda?
Oli yennyini.
Muganda wawo.
Oli yennyini.
Maino okutambula ng'Omuganda?
Yonna.
Sinagenda okusaba passport ne bangamba ntambule ng'Omuganda.
Ne bikulema.
I'm going to go to the next day.
I'm going to go to the next one.
Batubulire
ekituufu.
Musubawa gwajja wa.